Mwamuzi sasa akianzisha zile dakika 45 za kipindi cha kwanza NBC Premier League katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Simba dhidi ya Azam Football Club, shots la awalani.
Haya, Prince Dube!